kona lapho ngiphuma khona
watch the company you keep. Today I'm glad ukuthi I didn't listen.
Tuma ngikhumbula lapho ngiphuma khona.
Yes. I knew.